sibethe imigito sisekela kakhulu imigito nje kangwane sinaloko ukuthi emasiko ethu ngathi angathuthuka sinyalo nje silungisela icompetition lemhla ka 29 angaphosisi ngathi kusemkhonto yes sinaloko ukuthi wonke ema-teams ongathi angaba khona kusetha uyiwa khona sitosekela emasiko ethu nakungamanje nkosi yami kuphumelele sisapote emasiko ngalawo mavi nami nje nkosi yami ngithi asisekeleni emasiko ethu angone angafi sikhona
siyabonga bekunene ekuseni kule launch lekhona yaleli suku lamhla ka 29 October lapho sitabe sibukele sibuketele khona kucutsela neyona emasiko
lesithanda ukusho nje ukuthi sibakathi and culture umsebenzi wethu lomkhulu kuthuthukisa emasiko umsebenzi wethu lomkhulu kukhangisa emasiko kusukela kuboba betikhulu wendlule uye etingundleni tethu letisime boba betikhulu lokunye ke lesipesi siyakwenda sibe nalo ukuthi mhlambe vele thine bemasiko bekusolo kucabangeka lokusina sitawugitsa kufuna siye egroundini na sitawugitsa kufuna siye mhlambe phansi kwenza balethide sikhathi sesifikile lokuthi thine bemasiko na ucabanga nzawo la kufuna bakhompite khona asibuke tindzawo mhlambe letikhangisako even kungaba ngilama lodges njengoba sikhuluma ngeolive country lodge nakulo mnyaka lophelile bese Hawane Hawane resort lokusho ukuthi sine naka kahle noma ukhumbula kahle sikule phila yahulumende lekhuluma ngemasiko netivakashi lokusho ukuthi sibuconzene ngqo nalo ukuthi wonke umuntu lone lodge even noma lone resort even akalakhe ilanga lapho khona atawufakana kulesithi culture fair lasitawuthi khona akabe nelanga lakhe lekukhanisa njengamasiko siyabonga kakhulu kumanagement yase olive country lodge ngoba sena sifika khona sakhanza ukuthi baneliphupho lo muhla siyavula kutse maswati lo nespan aga register e country lodge aga register kubemgito aga register la office in arts and culture kwakho nje kuphamisa licingo usho ukuthi ngicela ku register span sam ku register span kutaba 100 emalangeni kutabe se ukuthi ke ngalo lesihlanu wamhla ka 28 sibhekile ukuthi laba abasholela lama team bavele e-office lastawenda khona i-draw ngilelethi kucala bani kugitsa nasithi uphethe number 1 nje kusho sinazivula nga 9 ekuseni so sesitikini so kumele kugitsa lesifuna ukumemetela official seven ukuthi lihhovisi likhiphe 30,000 emalangeni njengoba sisho ukuthi digaba letinzathu leti letabe tibetsana kubetsana ingadla kubetsana sibhaca kubetsana lithanga lokusho ukuthi ngileyo category ina 10,000 sithi nje wethu umsebenzi kuhlanganisa live ngemakhono nemasiko njengoba sisho slogan sel office sibhekile ukuthi ke tibet nyenti tindwa letibakhona e country lodge sikhulumisene nebase country lodge ukuthi kutabe khona kudla kwesintu ngalelo langa wonke umuntu lofuna ukuthola i taste yekudla kwesintu kutabe kukhona e country lodge labafuna ukukhangisa ngemvunulo labafuna ukukhangisa ngetinto teswati titabe tikhona e country lodge ngalelo langa sithi nje siyawamema emabhaca siyamema ingadla siyamema lutsango Kutsinglo na lo yelo tifaga garichista I group ya kaka tsa ngalom tsaga 29 bese tia betsana. Labo labende kahle vele ngibona watawukona ukuthi babe sebasithathela ingomishi